te ebongi toyokana
yoka biso 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 yoka biso seliboso yoka biso 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 yoka biso seliboso
mosala toza kosala botuna ye mesila mosala toza kosala botuna ye mesila toza na nyongwa moto te ebongi tolingana
yoka biso 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 yoka biso seliboso yoka biso 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 yoka biso seliboso
aya Yeah.